Na njengoko ukunqongophala kwamanzi kusiya kuqinisa mbombo zone zomasipala ombhaxa iNelson Mandela, isiqingatha sabahlali besisixeko benza unakhonako ukuncedisa ukonga amanzi ngokuba zintshatsheli zamanzi. Aba bahlali batakanca indlela benza ngazo ukonga amanzi. Utata uMayford Karabo Thinyane usibonise indlela ongangayo amanzi ekwathi yena usebenzisa kuphela amanzi emvula.
Thinake ukusukela kwathiwa iNelson Mandela Metro ayinamanzi saya safumana le idea yokuba make siziqokelele awethu amanzi siwasebenzisa apha ekhaya sibone into obana sizoncedakala na. Ukusukela ke ngoJulayi kulo nyaka uphelile sayicima iwater meter kaMasipala. Saya switcha off saxhomekeka kulezi tanki zethu. As and when ke ayehla wona amanzi njengoko siwasebenzisa. Njengoba usimana siwasebenzisa umthamo wawo amatanki ayehla. Kodwa elekoba kudrizilisha kukhwitsha ngesintu. Thina siqokelela amanzi erufini ngenxa nento yobana irufi yethu ifakelwe igathazi. Macalo mabini endlu le sifakele igathazi. Kukhona into yokuthiwa xa ufakela le water system yakho ufakele i-tanks wawugqiba ufakele ipampu ophinda uyikonekthe embaneni uyikonekthe ke ngoku kwii-pipes zakho ezizilapha ngaphakathi ekunikeza ii-pressure ezitephini zakho negiza yakho kufuneka ifumene amanzi njengesiqhelo kungabikho mahluko. Ikhona ke into ekuthiwa phaya i-first flush system oyifakayo. I-flash flush system le uyifaka before amanzi wakho azofika etankini njengoba ke unesisefo zakho ozifakileyo. Kukho ke enye into esisebenzisayo ke kuthiwa yi-grey water system. U-grey water ke kuchazwa la manzi asuka kwihlamba izandla zakho ukuvasa umzimba. Siqokelela about 800 liters of i-grey water system esivase ngayo izandla, savasa ngayo imzimba. La 800 ugood enough for wonele ukuflash i-toilets ngosuku. Kuba xa sihlambayo kusasa aqokeleleka kweza tanki ezimbini. Xa sivasayo ngokuhlwa abalekela kweza tanki ezimbini. Sinayo ke i-system yethu isebenza ngombani because sinempompo ezimbini ezingo-0.35. Ezi sinikeza i-pressure enough for ukufumana amanzi ngaphakathi ephuma ezimpompeni ngesiqhelo. Azisebenzisi mbani mngako ke eza pump but yet they giving us enough pressure.
uMnumzana uThinyane ukhuthaze bonke abo banakho baliphumeze linyathelo.
Siyabongoza kumandla weNelson Mandela Metro njengoko uhulumente esideclaration njengomandla wembalela. Singenamanzi ngase kuthi singabahlali thina abantu bakwaziyo uba semandleni uba singa-investa kule tank pump water system siyisebenzise because it does work. So iyasinceda abo bakwaziyo afforda ngase bainveste kuyo nabo bangakwaziyo. Urhulumente abe kwiphulo lokokubana ancedise abo bangakwaziyo ufikelela kuyo nge-jojo tanks for into yokobana xana abantu bengakwazi uwafumana amanzi sebakwazi nokufumana basebenzise esa storage sabo se-jojo tanks ukwenzela into yokobana bafumane amanzi njengokwamanzi eyimpilo.